Amalungu emanyano yabasebenzi inomsa eMpuma Koloni abambe ugwayimbo eGqeberha ngalentsasa njengenxalenye ugwayimbo jikelelo labasebenzi kwicandelo lesinyithi. Iqumrhu loshishino lwaseNelson Mandela Bay livakalise inkxalabo ngefuthe lolugwayimbo kuqoqosho lwasekuhlaleni njengokuba abaqeshi bekwicandelo lemoto nelelinye lamacandelo ayintsika kuqoqosho lwale ngingqi. Ulwando Nomoyi ebelapho kolugwayimbo.
Tadel Tubandi zibulisele kubabukeli emakhaya silapha ke namhlanje kumandla weNelson Mandela Bay apho umbutho wabasebenzi inumsa ibambe istrike sayo siyayazi sisistrike sesikazwelonke kodwa naba amalungu awo nalombutho akhona apha kwelicalala lapha eGqeberha esitsho ukuba iwage increase ka 4.4% abayifuni bafuna u 8% kodwa ke ecaleni kwami usixelela ngalombawo namhlanje ndinayo bala wenginqi wenumsa apha eNelson Mandela Bay uMr Nziyanda Twani. Mr Nziyanda Twani, khawusicacisele nje ngale program yenu ninayo namhlanje apha kumandla weNelson Mandela Bay.
Msasaze iprogram yethu iqale ngolwesibini xa beqala istrike siqale ngemarch siyonikezela ixwebhu lezikhalazo nezinyanzeliso kwemibutho yabaqashi le nkqubo imalunga nemizabalazo yemivuzo nemeko abasebenzi abaphangela kuzo kweli candelo lesinyithi nentsimbi. Abaqashi ingxoxo besiqale nazo beziqale ngoMeyi kulonyaka sizofika lapha kule nyanga ka-October singekafumanani abaqashi abanikezeli nto i-employer association ezintathu enikezeleyo u-4.4 yile kuthiwa yisifsa sikule ndawo sikuyo inikezela u-4.4 eminye imibutho ayinikezeli nto kubasebenzi so sifikelele kwisinqumo singabasebenzi senokubana ngabana masithathe nelinyathelo lokubana sityeleke ukwenzela ukubana sibeke uxinzelelo kwezoqoqosho zelizwe lasesouth africa ukwenzela intokubana abaqashi babuyele ezinoxweni ezitafileni kuxoxwe kuboniswane into yokubana ngabana siyixazulula njani le nto
lowo bingusobhala wenginqi kwi-system Nziyanda Twani esixelela nje banzi ngezigoqodi lezikhalazo abalinikezele kwabaqashi babo yaye bafuna ziphendulwe nini nakwaye besithi ba u-4.4% abamfuni bona bafunela u-8.8% kwabasebenzi babo sibuyele sithathe isidabu sisiphosene kwini eRhawutini.